Makala iwa kālua kumavalu o nove mapa, I ka makahiki umi kumavalu kana hā kumakolu, ua ʻike ia ke aupuni Hawaii he aupuni kuʻokoʻa, ua kapa ia ia lā o lā kuʻokoʻa. Ma lā kuʻokoʻa o kēia makahiki, ua ākuakua mai kahi lehulehu aloha ʻāina a aloha ʻike hoʻi, no ka hoʻomanaʻo ana ia lā, a me ke kākoʻo ana aku I ka papahana, kapa ia o ʻike kuʻokoʻa.
The more we open up historical materials, the more we know about.
A he papahana hoʻi ia e kikokiko aku ana I ia maunu pepa. Ua hiki no nae ke hoʻuna ia akula I kahi ē no ka palapala ia ana. E anae, ua huli ia mai ko Hawaii mau pua pono I iho nō.
A ke ia hana nei he hana koʻikoʻi ke ia no ka mea, o nā nū pepa olelo Hawaii, he waihona waiwa ia a kahi eloa I ka ʻike, a no leila pono ia kākou ke hana. Pela kākou e mahalo ai ke ia ʻike.
No leila ke noi haʻahaʻa kula ko ʻike kuʻokoʻa, I ka lehulehu ākea e kōkua mai, I ke kikokiko ana I ia puʻu aoao, I paʻa ka ʻike ma nā nū pepa.
He umi kumālima kaukani mau aoao, ua hopau ia, ua hiki ke imihia ma ka huaʻōlelo, ka naono kaukani na e aoao koe, a ua lele mai nā lima, mai ʻōaʻō, a ʻike ia ma leila ka nui loa ke ākea ka laulā. O ke kai aulu Hawaii. Aole mana moku wale no.
This makes everybody feel that they can play an important role in saving Hawaiian language, saving Hawaiian literacy, saving Hawaiian knowledge. It'll help bring us together. We are stating that we will reclaim Hawaiian knowledge and keep it for the future generations because they will need to know.
I ke kai mo makaiki a enei, e hoʻomanaʻo I ana ke ihana. Anō leila, ʻike ia o waikai komo, e komo mai.
E komo mai nō ia aoao kuʻokoʻa o ka moʻolelo Hawaiʻi. E nāoe aku nō I awaea ulu kiko ORG e kauinoa. O wau nō kēia o ka pōmaika I Stone no OEV TV. Aloha.